Amutu abakka da tarbiya ya he amutu abakka da miliyan 200
an bala i miliyan 200 wa wallahi mallan kai ya kakai wayyo ai amma yalo ka kai shawara kin yaro kai ka hafi miliyan 200 da tarbiya ko Allah ya shirya min kai